ndi moto nbagaya ndi wiki hii ndi kupiti za upanga zima video to kuza China mbali zo siyana siyana zo napanga ka video kwa nina kuti ma Chinese sama nunga nga kari kuti sama samba ama samba pa wiki kamozi olo less ndipo kunoko kumalo inaki kuti basi kumakala ma school kuti bafa ama sekuwa ka wiki pasiku kuma boarding liloli tufuna tukambilani nkani mini ita kusangalasa nkwambili nkani ya upanga zibwenzi nkani ya ukwati nkani ya zimai kuno ku China. Okay, ndi nkani iti yambe mwanchi ti yamba ndi okay ti yambe chonch nkani inda ikambasa mchitumbuka jimene jiri my mother tongue amene mufuna mvele nkani ya smooth open the mkone nkani ya chitumbuka nkani ya chitumbuka ayo amene simamva chitumbuka ndi mumvera yomweyi bola osamaseka koma my thoughts are well expounded in that tumbuka delivery that I did. Okay, tikata pamene popo tiyambesa ndi nkhani ti my anecdotes ine ndimagwira ntchito kwina kwake kunali adayi nake anapereka mimba pa malo ogwira ntchito pompo koma anthuwo anali asanakwatirane nde ku China that is a no-no. In fact, kulimalo enake kuti it's almost semi-illegal kutenga mimba usanakwatiwe. Ndiye amayi aka munthu anamuwuza kuti iya takachoseni mimbayo atachosa mimba ija apa ndituluke kaya chindikuona it's still dark good anamuwuza kuti takachoseni mimbayo koma mukachosa mimbayo mugule nyumba fast ukagula nyumbayo pangani chikwati fast mwana wathu mene inangochitikira mimba ija adaja analibe so chance yonena kuti ndamusiya chancha. Okay, story number one tisi apo number two pamalo pamene magwira ntchito panali se kachiki kokungua ops kachiki ko kanali ndi chibwenzi they dated for anali pa chibwenzi 5 years adaja ndikufuna nokutani mukwatira nsika nochi atabvaya ku den kuti amamuna ange leroli proposed amayi akanamuwuza kuti iyayi in fact chibwenzi chathu why ndifa munthuyo ndi wamfupi ndiye iyi kungokuonesani kuti kunoko kuli complicated zotani in terms of nkhani izi zaukwatisa ma statistics amanena kuti kunoko kuli anthu 40 million anyamata abambo ndithu amene akukanika kupeza mkazi 40 million almost population ngali ya Tanzania or John zikuteka bwanji on the other side kuliso anthu bwanji anthu ena amanena kuti kuli over 100 million women azimai 100 million amene amawatchula kuti chani ma left over women ndi azimai amene amati msinkhu wawo wakula ena definition yawo amayikuza kuti mpakana kunena kuti mzimai aliyense kwa zaka 22 kupita mwamba amene alibe mwana amamtchula amamuyika mkategori imeneyo koma of course left over women officially imayambira pa zaka 30 ukakhala kuti iweyo pafika zaka 30 sunakwatira amakutcha kuti shengnyu ndiye ndizodabwisa kuti kodi kumbali kuli azimai mazana ukanika kwatira kumbali kuli azibambo mazana ukanika kupeza ngasi ndichikuchitika ndichani Morton Bagaya to the rescue. Nkhani iyi tiyambire patali tibwerere kuma 70s kunoko kunali adayi nake Mao Zedong ndiyo nthawi imeneyo kunali propaganda world propaganda komanso ma projections amaonesa kuti mmene amaberekerana ma Chinese nthawi imeneyo akapitiriza dziko ili kanakhala ndi anthu mazana kuti sizikuziyika zoti akanapanganazo chani komanso mziwo zoti nthawi imeneyoyo kunoko kunali njala kunoko nthawi imene iyoyo yofika poti anthu amadyana mfamili kungonena kuti iyayi tiye ntiphea gogo ndi ananena kuti boma la nthawi imene inanena kuti iyayi aliyense azingobereka mwana m'modzi famili iliyonse chimene chochi tinapangisa kuti ma Chinese abalalika amene kumakhala ma village committee woti amayendera nyumba by nyumba munthu ukangobereka mwana officially a doctor makuyika chani implant mkati mwa mzimayi mucha kuti uyu basi sazaberekaso munthu ukangokhala kuti watenga mimba uli pa den mabwela ka commit ka magamba ina ake kupangisa abortion pompo pompo sama nyengelera iya amene amafuna kubereka ndekuti amene kulibira chindapusa chankhani nkhani choti anthu nthawi imene yosaka anachikwanisa anali ma big walk nepanopa mukaona ma big ena ake ndithu ali ndi ana angapo ndekuti analibira ndalama zambiri. Okay, zimene zozo zinapangisa kuti anthu ayambe kufuna kupanga doctor malizatsa akubereka ndi anthu amafuna abereke mwana mmodzi koma khale wamuna nanga sikunoku mwana wamuna mamfira kuti asunge zina ne ndi zimene zimapangisa kuti munthu akabereka mwana wangazi ena mamutaya ena mamupha kumene ena basi nthawi imene ijayi anthu amapanga adopt kwambiri ku China kunoko ma Americans ambiri anachokera ana ma Chinese Americans ambiri nthawi imene ijayi anachokera kunoko sankafunidwa pardon my tumbuko komaso mafika kuti anthu akakhala kuti watenga mimba amapita kwa doctor akacheka akakhala wankazi abortion komaso kupha imene amaitcha chani infanticide. Okay, chimene ichi chinapangisa kuti abereke ana amuna ambiri ndi pamene pakuchokera chani gender imbalance iyoti kuli amuna ambiri kuposa azimai iyo ndi mbali imodzi chifukwa cha mapolisi a boma kunapezeka kuti anthu apanga react ndi kumabereka ana amuna ambiri. Okay, anthu amene anabereka no anthu a mwana wankazi ino nawosananena kuti iya ife nafeso tisaluze iwo apitiriza kusunga zina lawo mwana wamunayo koma kuti asatenge mwana wanga afa bulu ne amene kunabwera bride price. Of course kuyambira kalekale history ya China kunali zimenezo za bride price kulowa right? Koma panopa ndi inasanduka ngati kuti revenge of the ninja amati tsaili.
Hey, just wondering, do you expect a dowry for marriage? Of course. How much do you think? For someone like me, I think at least 5 million. Can you share your qualifications? Taller than 1.8 meters, must have a house and a car, and an annual income of a million.
Here are some examples. For example, this is what you need for a man to find a Chinese wife right now in 2024 in the modern day. That's the high requirement. The vast majority of Chinese women, I would say over 80%, will only accept men who are at least 180 centimeters. In China, they use metric units. It's about 5 feet and 10.8 inches, which obviously I don't meet that requirement. On top of that, you have to provide a house. And typically at the minimum, these Chinese women, they want 100 square meters or 1,076 square feet. It needs to be a minimum of 3 bedrooms. You need to have a car, which is brand new. You need to pay them Cai Li. So Cai Li translates to dowry. What Cai Li is that it's a cash payment. It's made from the husband to wife.
Panopa chonji ndi kunena panopa mzimai wa ku Beijing. Anthu amafa 1 million, 2 million, 5 million. Bride price yoko kupereka ku banja la mzimai uchi. Mene ndi kuyankula panopa 1 yuan. Ndi ngati 330. Malai kwacha ndi ikhali 5 million iyoyo of course 330 ndi apa black market ndikuti anthu akufa ndalama zambiri kulola komanso kunoko mzimai samakwatira mamuna amene ndi wamfupi amafuna mamuna aduse 175 centimeters ambiri amafuna mamuna wazaka wa 180 centimeters imene 1.8 meters anthene ndikumaona ngati kuti ndiamakwatira bwanji chifukwa choti anthu ambiri amaona ngati ku China kunoko anthu ndafupi. Yeah, in fact ma Chinese amatiposa ifeyo anthu akuda akumalawi osati akuda amatiposa akumalawi kutalika on average. Okay, ndi panomba kuti munthu wa ku China akwatire amafunika afe chan at least kosauka ndi 200,000 RMB, imene about $28,000. Akhale ndi nyumba, no nyumba, no kwati. Okay? Akhale ndi nyumba. Akhale wantali. Akhale pa ntchito. Okay? Ndi zimene zimapangisa kuti, in summary, ndi zimene zimapangisa kuti muone ma Chinese ambiri akukanika kutani. Kupeza mkazi, chifukwa choti akazi akunoko samanyengera ili ngati gain. Ili ngati contract. Ngati ulibe izizi, no chance. ndiye ngati muli pafupi ndi wina wake Chinese wa muna tamuhagen fajoti magaiwa akuvutika kopsa ali under pressure ndi chimene chimapangisa kuti ma Chinese akamapanga gen samanyengerera yayi chimene chimapangisa kuti ma Chinese akamagwira ntchito amagwira ntchito molimbika amalolera kumakhala ngati ma prisoners chifachoti opanda kugwira ntchito opanda kulimbikira sikulu opanda kupanga business mwaukadawale ndikuti ku China kunoko sapeza mkazi chifukwa mkazi ngati iwowo makamaka ngati ali afupi ngati malikwaya mensenawo alibe ndi 0/10 palibe amatha kukana kuti mamuna yende yayi olakondane olokhale handsome chotani kunoko ndi 0/10 nende zimene zimapangisa kuti ma Chinese in fact nditha kunena panopa kunena kuti nkhani yolima nkhani yotani nkhani yogwira ntchito ma factory amalimbikira kuposa even mafana ku Mexico komanso amasunga ndalama kumpasa 100 asunga 90 amatha kungumaphala chaka chonse kufuna kuti ndalama ija atani aone kusintha apeze mzimayi ndezile apopo ndipo napa ndapanga explain kumene zachokera historicity ndapanga explain kumene kwachokera azimai amuna ambiri ndapanga explain kunena kuti azimai nawonso akufuna chani akufuna zinthu zambiri kuchokera kwa amuna ndi pamene napa kubwera chani stalemate kumbali ina kuli azimai akukanika kupeza mamuna chifukwa choti malikwaya mensawo ndi ena ake apa mwamba kwambiri anthu sangakwanise kumbali ina kuli azimuna awakanika kupeza mkazi chifukwa malikwayamensi amene akufuna azimayi sana akwanise ndiye funso nkumati ndiye amapanga bwanji pepani video naisira panjira dzulo lija chifukwa choti mphepo inakula koma tiye ndipitirize kunoko chimathandauza kuti munthu aliyense amene ali ndi mwana wamuna famili amasunga ndalama mwana uja akamamaliza sikulu amangulira nyumba abambo ako nyumba ndiyo chifukwa opanda nyumba sikukwatira ne amakalowa mmene mjamu amapeza ntchito ndi tanthu amene sanapeze ntchito ndi you can imagine kuti kunoko unemployment rate among my youths ili around 20% chimene chikuthandauza kuti anthu ambiri alibe ntchito imene ili requirement yopeza mkaziyo ndikuti no ntchito no mkazi no nyumba no mkazi ndi abambo ako amagulira nyumba ndikuti iweso ukakwatira pacha umayambiratu kutani kusunga ndalama chifukwa ndanena kuti ma Chinese olokumpasa 100 amasunga 90 amayamba kusunga ndalama chifukwa choti akufuna mwana wawo akamaza maliza sikulu azamtani azamgulira nyumba amwene business ili ngati business anthu amasokonekera amwene chimene chimapangisa sokuti ngasinzimayi kuja akufuna 1,000,000 chanjani mukakwatira anano banja lija imakhalanga transaction mabanja ambiri amene ndimaziwa ine sindikunena kuti aliyense akakwatirana paja abereka mwana basi amatha kugona so zipinda zosiyana komanso azimuna ngasi kunjaku kuli azimayi ambiri mbiri woti sakupeza mamuna in fact azimayi ena amatani amakana banja chifukwa choti kuli phindu kungokhala kwa number 3 amene timati MG2 ku Malawi ndizimapezeka kuti anthu amene munaonera ti mavideo taine ndimakonda kupita ku bara ina kamati KTV umalowa ngati munja mmakhala azimayi aja kuti kuwagwira samakana chanjani anthu amaona ngati kuti basi iwe kumene kuti sexual harassment iya ku China kunoko ngati pale anthu amene amapanga ndalama mophweka ndalama zambiri ndi ndi azimayi amene aja chifukwa timapita mbala amene mujamu usually amakhala mabig kuti akufuna apange seal business diwe zimayi uja sungagone naye zimayi uja amakhala mmene muja 1 hour amakuchaje perawo ntchito yake ndikuthira mowa basi kuti mabwana amu koma pamene pajapa amalandira minimum 400 kufika 1000 imene ili above minimum wage kunoko minimum wage ndi bwa 2500 munthu 1 hour akupanga ndalama zambiri chonchichi komanso azimayi ambiri kunoko ndiyoti amangokhalira chani kuvaisana ndi mabwana mabigi chifukwa choti pali vacancy ndekuli ma complications ambili angata mene wawo kumaso azimuna ama kanika kupeza azimaye chifuwa ma social skills ntawe zinama za avuta nani ndanena kuti mu video ina ndanena kuti anthu wa ma 1970 amachita kudiana njala kuvuta kudia munthu chifuwa choti njala inafika po vuta paja kumalawi kuzinachitikapo so zimenzi kale kale ndikubwerano zindalama zambiri mbiri ne mu nyumba muli mwana mmodzi amampasa chilichonse chimene akufuna zimene zimapangisa kuti ana aja akhale spoiled safuna ku amakhala ena ake kumangosewera ma video games nde ndikupezeka kuti munthu wamaliza ku college no social skills kumangokhala ndi ma video games chimene chilichonse chimaphatikiza so pamwamba pa amuna ena kukanika kupeza mkazi ndi zija mmaonano makolo anyamata amatenga pepala kulemba hapo ndi mwana ndi wantali chonchi ntchito yake ndi yakuti yakuti amaoneka chonchi ndi kupita kunsika kumene ngoko akapeza naso ndi makolo anzimayi kumapezeka kuti mafika pa nsika paja nsika wa azimayi ndi yana koma ine yake palibe wina akakusewera ma video games wina akali kuntchito ndi zimakhala zodabwisa kwambiri amati marriage market I think munayionapo ndi ika link apapo mukaonere mmene amapangira papapo anayika video ina ake pa BBC ndiye ndi complicated society chimene chapangisa kuti pressure imene akukumana nayo anthu kunoko kungoti kuti munthu ufike pokwatira kukhale ndi zindalama chonchi mpaka na mabanki ena ake anapanga introduce credit card yoti ukaperekere chani lobola amene zipangisa kuti society ipange react munjira ina yake panopa ma Chinese sakufuna kubereka ana ambiri oloboma litani nanga si one child policy ija anayichosa koma anthu chifukwa choti moyo wakunoko ndovuta anthu akukanika kubereka chani kubereka ana ambiri chimene chikupangisa kuti population izivaya pansi chimene chikupangisa kuti population izivaya pansi by the way anthu amene amanena kuti kodi iwe umayenda kumeneko kulibe anthu pano kunoko dzuwa limatuluka msanga kwambiri ndiye ndimatuluka panopa mwina ndi 6 a.m. 5 a.m. ndimatuluka kukayendayenda anthu asanabwere koma masana mosemu in fact pasipa pali shopping mall and this is a big hotel 5-star hotel komanso kumene ndikupita ku nyanjako kumakhala khamla anthu siku lina kenza kujambulirani zimene zimakhala kumenengoko on a normal day koma ndimatuluka msanga komanso kukakhala kuti kudentha kwambiri wosasamatuluka kukakhala kuti kuzizira kwambiri wosasamatuluka koma nde ine ndimapeza nthawi ngati imeneyoyo ndikutuluka kumaka walawala umaziwa yathu ichi okay nde ndalongosowa zinthu ambiribiri pamene popo ndiphatikizeposa zoti iweyo munthu wakuda iweyo mzungu or foreigner ukabwera ku China kunoko upeza mwene chiki ya bo zaka 27 au zaka 30 oliyo nenepa kunoko ndiyo nenepa so amamuona ngati nkhwangwe madapa kuti awawa ndiye amene akunena kuti ndi ma leftovers ndi kumango ndiyamula tipasi ndi ma leftovers ndipasi ndi ma leftovers kupachira wina ma leftovers ndi asika nabwino bwino angofika zaka 30 angofika zaka 35 ndiye kumakhala anthu ena ochokera mwina ku Malawi olo woti achokera kunja abwera kunoko ku China kumakhala pa university paja ndi kumafunsira tiyana tija osaziwa zoti tiyana tija mtengo wawo uli mamiliyoni mabiliyoni kumene kumene kuja kumakhala kuwononga nthawi chabe ukabwera ku China kunoko ngati ukufuna kupange date uyambire zaka 27 kumapita mwamba ayayayayi zina manina uli zonene pa zija ndi zimene ife timatani timatenga zimene zija sase chichiki cha bo iwo sakuchifuna ife ndiye kumango walawala se yake ya Iron Monkey Shaka Zulu nzikiti msapato panja anyway I digress ne kuli complicated kwambiri in terms of dating komanso ineyo kunena mosabisa mawu ukakhala kuti iwe ndi foreigner ma requirements aja amawachosa amakuona iweyo ngati munthu basi amakhala excited ndi makamaka ndi azungu okay of course azungu nthawi zina amaonanso ngati kuti uyu ndi kuti ndi wandalama kwambiri koma ifeyo anthaka kuda tikapeza nkazi wa ku China kunoko. Usually imakhala kuti munthu uja is just she's just excited about you. Kulibe nothing more. Then we have it easy. Ndichifo chake anthu ena amuna kunoko amatha kudana nafe chifo choti anthu akuda ma foreigners tikabwera kunoko. Timakhala ndi zibwenzi, timayenda ndi asikana kunoko. Pamene iwo kuti ayende ndi zikana. Pamakhala povuta unless ndiwe mtali, unless ali ndi ntchito, unless mali kwa imisi ndanena kale aja. Ne pena pake si fair life ya kunoko, si fair. Chifaka ndanena kuti ngati muli ndi Chinese wamuna, tamu again. Chifaka kuti life ya kunoko is pitted against iwo. Alright, ndayankhula zambiri, komanso video ndayipanga pa masiku awiri, ndi sindikuziwa zoti ndayikwala chani kapena ndayankhula chani. Mkone video ya ine. it was shot in one take and my thoughts were well structured. Ndini moto ndipanga ndimapanga ma video tambiri tanga timene titi wiki ndikupanga tima video tokhuzana ndi China. Wiki ikubwerayo ndiyamba kupanga tima video tokhuzana ndi ku Malawi. Like and subscribe akodoleni ena ziwa zoti moto ndipaya. Nyumba yake ndi yapa YouTube. Cheers.